mwishimye gukurikirana ibiganiro mushikizwa hano kumboresha kure yanyu ya BTV n'umwenye mwiza kugira tubashikirize amakuru yacu mu Burundi amakuru duhera ku ngingo nguru nguru ziyagize amwamwe mu mashure y'indaro mu gisagara ca Bujumbura ariko aritegurira neza intango y'umwaka w'ishure mu mwaka wa 2023 uhera mu mwaka wa 2024 turaza kubashikiriza bimwe muri byo badushikije bamwe mu bayobozi n'abari ko rategura uwo mwaka ariko kandi umwaka uburimyi ugiye gutangura vuba ni bimwe mu byashikirijwe n'umushikiranganji Sanctus Niragira asanzwe ari umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi ndabyo nyine maza kubishikirizwa muri ano makuru mu kanya ido nido ry'amakuru twabateguriye asubiye kubaramusa ndabaha n'ikaze kugira ngo mukurikire amakuru mu Kirundi amakuru duhera kuri ino ngingo aho amwe mu mashure y'indaro ariko aritegurira neza intango y'umwaka w'ishure umwaka wa 2023 ushira umwaka wa 2024 nkuko twabyiganiriwe nuko bariko barabyitegurira neza ni nkuru twateguriye na mugenzi wacu Benoit
Imyiteguro y'umwaka w'ishuri 2023 ushira 2024 iri kigenda neza aho twaciye kuri wa 15 nyakanga ku mashuri ari mu gisagara ca Bujumbura nka Secrétaire Notre Dame de Vugizo urongoye iryo shuri ari ne nibizi arabitubwira
n'ufite kwambere no kwakira abanyeshuri twese turaza kwambere amaso ku mashuri atanu twebwe ngaha turiteguriye kwakira abanyeshuri nagiye murabibona turiko turamanika intonde n'ibyo n'imyiteguro ha ishure kandi ishure ifise uburaro bw'abakobwa gusa hanyuma mu byerekeye kwitegurira abanyeshuri mu buraro ca mbere nibabwira nuko bobo tuzobakira ku munsi w'Imana turabiteguriye rero twarateguye aho bajyana mu buraro twaratavye mu bwogero kuhameze neza tugiye iyo bafungurira niho nyine twarahateguye twarahiteguriye ntituraheza mugabo aho bigeze turabishima turabona ko dushobora kubakira ku munsi w'Imana
ariko naho biruko abavyeyi b'abana bo ngo baracahanzwe n'ibikoresho by'ishure bivuye ko bisigaye bizimvye cyane
murabona urugero ibiciro byagiye biraduga ku by'ibikoresho by'ishuri rero mu ncamake ntabwo tworohe na buke buke na cyane cyane turetse iby'ibikoresho by'ishuri no gutonda kw'abana ku mashuri murabona ko ni ibintu bitazokoroha narijya bigaragara yuko bitoro mu gihugu byadugijwe ibiciro muca mwumva yuko n'abamabisi baca baduza nabo nyine ibiciro mwumva yuko mu majambo avunaguye ko ababyeyi tutorohewe kuri ico kintu
aho mwomenya ko umwaka w'ishuri wa 2023 ushira 2024 uzotangura kuri uyu wa mbere uza
ibiciro byo kuyunguruza mu mabisi by'agasakisaki ngo ntibigiye korohereza abiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura bagasaba yuko leta yogerageza igashinga ibiciro bitavuna n'inkuru twateguriye na mugenzi wacu Elvis Munyaneza
abasanzwe biyunguruza n'ingendeshwa rusangi ntibagiye koroherwa ku bw'ibiciro byo kuyunguruza bitera biduga aba ni bamwe mu bayaze nimbonesha kuri BTV bagira bati
bado tukiyunguruza je nko kubganje cyagoye aha tuvugana nagira singende mu Kamenge ariko ndabona bivanye n'ukuntu ibiciro byaduze byangora urabona ibiciro byaduga n'ibyo kurya byaduze bica bitegeza kuduga biragoye rero aha icyo nagira nkore jewe ngende n'amaguru shikeyo ndaza kuraba ukuntu tumenza kuriha bisi ingaruka
mu bisanzwe ubuzima ntibugiye kutworohereza muri ibi bihe turimo biragoye cyane kuko akantu kose karaduga Ha kwiyunguruza biraduga wagenda gusuma gasanga ibintu byaraduze kuvuga kaburi cyo umuntu afata n'icareka nikuvuga n'ubuzima ubuzima umuntu agezemo mbona yuko nk'ivyo kwiyunguruza umuntu azoza arafata akigira nk'amaguru nk'uwo ngiye nko muri ville kurondera hakantu muri ville ndahagenda n'amaguru kugira ngo ndabe yuko mwisanzwe n'uwuntumye ndabe yuko no caguza ku dufranga si ndadukoresha ibyo twagenewe gukoreshwa ntahinze ku depense nibyo mbona kandi byaba bitworohereza n'amakinga amakinga nayo bakaba barayirukanye bayakuye mu gisagara gukura amakinga mu gisagara byatumwe noneho ibintu noneho bisongera isibe kuko nk'ubu tuba tuyifatira amakinga tukiyunguruza aho dushaka kuja tukarekana n'izo modoka
ivyo biruko mu gihe ubushikiranganje bw'ubudandaji buherutse gushinga ibiciro bishasha byo kuyunguruza haba mu gisagara ca Bujumbura no hagati mu gihugu
ubushikiranganje mu burimyi n'ubworozi Sanctus niragira yashize habona amagenekerezo aho imvura izoba yatasuye mu bice bitandukanye by'igihugu reka tumukurikire
ubundi abarongoye ikigo ijebo baragikoranije inama aho bashikirije uko babona ko ikirere kizokwitwara muri uno mwaka w'uburimyi aho bavuze yuko imvura izotasura neza hagati y'itariki 10 na 20 za kuno kwezi mu bice vya Mugamba Bututsi Migwa Imbo Buyenzi Geru n'igice cya Kirimiro baravuga yuko hari nahandi biboneka ko utasura inyuma yaho ahasigaye hose mu gihugu cy'u Burundi nivyo imvura irikiragwa ariko kugira duteragire no kuba twabonye ko yamaze kunywesha ari navyo bantu bariyengaha mu itangazo ryasohowe n'ikigo ijebu aya matariki twahanye aka bikaba ifumbire yamaze gushika mu mazone turabona yuko nubwo ho bamwe gucererwa azoba ari gucererwa gato cyane murazi yuko twari tumenyereye nko mu mwaka uheze mwarabonye ko byagenze nabi ubu turashimira Imana ko yatanguye kugwa kare tukaba dusaba ko yobandanye ko kugira ngo umwaka w'urimye uzugende neza mbere turikiri ko turavuga ibyo bijyanye n'imvura tukaba tunamenyesha nkuko ikigo ijebu cavyerekanye yuko imvura izoba iri ku rugero rwo hejuru gusumba ubwo tumenyereye naho rero tugaca tubwira ko dukebura abasanzwe baba mu bice bitwagwa cyane nka za Gatumba n'ahandi hose hakunda kuba imyuzure ko kwitegura kugira ngo bame bagavye imvura ntizihave yongera kutusubiza mu ihumbi
bivanye n'uko igisata cy'ubuvuzi kitariko kirashigikirwa aho abaganga benshi bagenda baravuga yuko bataronka agashahara kabombotse benshi bakagenda mu mahanga ibyo bivugwa na muganga Vincent Ndayizigamiye asanzwe arongoye sendika Sinapes tumukurikire
cyane n'abaganga baje kurondera ubuzi ahandi nivyo baragenda imvo nyamukuru ni umushahara muto cyane uri munsi y'ibihumbi 500 ku kwezi bamaze ko imyaka atari mike kuva mu 2009 gushika n'ubu bamwe baja gukora mu bindi bihugu aho bavuga ko baba bagiye kurondera karusho bivanye n'uko uwo mushahara babona yuko utakibatunga aha bavyeyi n'abana ntibagihurumbira igisata c'ubuganga ntibagihurumbira igisata c'ubuganga arizo mpungenge tunabona mbere ndende nazo nyene leta ikwiye kwicarira yige neza kugira umwana agiye mu gisata c'amagara ntajuragira iki hanyuma avuga ati jewe naho ngiye bakuru banje ndabona bafashwe neza ikindi twava twibutsa ejo umwana aratora ikibazo cyo kuja mu gisata cy'amagara y'abantu kubera mugabo dusanga hari bitizwe neza ugacyo usanga bamurungitse aho yirihira kandi ari naho niko ari atabujyo abavyeyi batabujyo bafise murabizi ko mu gisata cha medicine bafata abaroreye amajana 3 ijana baja muri kaminuza y'u Burundi ba mbere abandi ijana bakaja muri hop abandi nabijana bakaja muri university y'Ingozi abo barungitse muri za hop na university y'Ingozi igihe adafise uburyo aca biheba abihevye cha dusangamo ivyo bisata atabariyo bikaboneka yuko hari mu itunganyo ritameze neza bijanye n'igisata cha medicine kubera murungikayo gasanga aririhira kumbe n'umwana yaraci ubwenge mugaba ashitse yasanga hariho ikibazo cyita minerval birecha tubona yuko abiga medicine baca babake bakagabanuka kandi ico bita population abene gihugu bandanya biyongera ejo dusanga hari abaganga bake basohoka baje kuvura niki twose bakoreta yo cicarira ikaciga neza kuburyo dushobora kuronka abaganga bakwiye kandi baba bateguwe neza ejo ntuzosange ariko higa gusa abana babifise ara nikindi twosa nabibutsa abaje kwiga amaze benshi bararihigwa amahera n'igihugu hanyuma mugabo hagira ko bagaruka ugasanga bariko barajuragirika bajuragirika baronera akazi hirya no hino ugacusanga babandi tukeneye babahinga avuga ati je nari ntashe gufasha mugabo ugacusanga ntiyarose uca amwereka ati cukora ko ari wagiye kwiga ibi ca wigana ibi ejo tugasanga tugiye gukanura yaramaze gusubira iyo yavuye niki hoba politike nziza yuko abantu bize bagaruka bavuga ati we wagiye kwiga ibi uzocukorera nga
amakuru y'umuziki n'ukwinezereza cyashirizwa na mugenzi wacu Ange Negrita Irakoze
kimwe mu bituma igiteramo mu kitagenda neza harimo ukubahiriza umwanya uba wategekanijwe nk'uko bivugwa na bamwe bari mu bategura abaririmbyi abo bita stage manager bakaba banasabye ko abajije gutanga impusha bushika kuraba ahabera igiteramo uko bimeze ndetse n'abajejwe gukurikirana ibiteramo mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo inkino n'imico kama
mu bintu byishye umuziki w'u Burundi hari ico kintu cyo gutangura mu mwanya utariwo hakaba nigiye cyo kurenza umwanya wateguye kweza saa 3 gahasanguje saa 5 nashaka gusaba abajejwe gutanga impusha kuko ibiteguye igiteramo ratanga impusha ngaha muri meri bazoze baje kuraha gukurikiza bavuga ati uyu muntu yasabye ko atangura saa 11 atangura saa 1 kubera iki aba ari umusuma aba yabaye umusuma kuko ari umuntu yiteguraga ibi byateza gukora akaza kuja kuraga iteramo ukamwica ari kamasabiri numva ko umwibye ko umuntu aba yari jitiki nk'abana bakiri bato ukatusanga hari u public duhomba y'abakiri bato badashobora kurara ijoro kubera ko uwo muco w'ugucegura muri twege mu Burundi ndazi ko muri ministere hari abantu bajejwe ico bita spectacle loisir ndabarahiye nta nabo tubona ugenda kwabaza département yo muri ministère ijejwe spectacle et loisir yuko baraza mu iteramo turabaza ko bakora mugabo ntibigere baza mu itera ari byo bajejwe
bivanye n'igicu gihari cuko ibiteramo byose bishika bitevye urafise yandi ma stratégie wakoresha kugira abantu baze hakirikare kora n'abafanzi baramenyereye ati twe turazi yuko ni 3 heures après niho dushika naho nyene dushika bakiri muri check out me mugihe wabyiteguriye hakiri kare uramenya ukungene n'abafanzi ubakura muri ico kintu cyo guteba canke cyo gucego ugakoresha indi ma strategie ku buryo bamenye yuko ibintu byatanguye ku gihe kandi biza kugira gute biza guherera ku gihe
kuri Kiza Blaise Clovis benshi bazi nka Lasco asanzwe ategura ibiteramo nawe avuga ko gucegwa ku biteramo biva ku bintu byinshi ariko bigiye gukosorwa
bahiriza umwanya w'igiteramo biva ku bintu byinshi n'amaspe menshi nabo nyene muri abo nyene dukorana mu kubaka hari gihe bibava ko hari gihe baheza kubaka batevye hari gihe natwe bituva ko bivanye n'ikirere ukuntu kimeze hari gihe biva kuba kubi kubaririmbyi canke abatumiwe kugira ngo bateramisha abantu kubwo gucegwa kwabo hari rero nibindi biza bivuye kuba kuri public kubaza kwitabira igiteramo ubwabo kuko ubundi usanga amasaha bakubwiye abantu batanguye kuboneka inyuma y'amasaha abiri urumva muri make nukwi numvumenga ni réveil de conscience kuri twese hamwe muri rusange yaba twebwe tubitegura yaba badufasha kubaka yaba abo dutumira ngo bateramisha abantu yaba n'ababyitabira nkavuga ni ahubwo hari hageze yuko twikosora nubwo tubona ariho bimwe bigenda bihinduka mu mici imwe n'iyindi cyuko turabona ko on avance quand même hariho ari abasigaye bubahiriza umwanya
kutubahiriza umwanya mu biteramo akaba ari kimwe gituma habaho ukugabanura umwanya umuririmbyi yari gutegerezwa gukoresha mu kuririmba
Jules Bolis Ingabire batazira sport hadushikane mu bibuga n'inkino kugira ngo adushikirize amakuru y'inkino
umugushyikirikira igihugu inama mu rugamba n'abari bagiyeherekeje bajije gushika mu Burundi bavuye mu gihugu cha Cameroon aho bari bagiye bitabiriye urukino rwa nyuma rw'amajonjora y'abazitabira inkino za Cannes zizobera mu gihugu cha Côte d'Ivoire mu mwaka w'2024 hakaba haje igice kimwe cy'abakinnyi abandi bakaba bakiye bafata ingendo zerekeza mu bihugu basanzwe bakinamo umugwe bumamuru wariko urakina n'umugwe wa Mamelodi Sundowns mu nkino zo gukurakurana muri CAF Champions League urukino rukaba rwaheze iwo mugwe wo mu ntara ya Cibitoki utsindiwe i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania ibitsindo bigera kuri 4 ku busa n'uwo mugwi wa Mamelodi Sundowns wo muri Afrika y'Epfo urukino rwo gusubiriza rukazobera muri ico gihugu nyine cya Afrika y'Epfo igenekerezo rya 30 Nyakanga umwaka wa 2023 mu mpera z'indwi hazoba hariko harakinwa umunsi ugira gatanu mu iganwa rikuru ry'icica c'umupira w'amaguru mu Burundi Primus League aho umugwi wa Vitalo FC usanzwe uyoboye iyindi migwi mu rutonde uzoba uriko gukina n'umugwi wa Olympique Stade mu ntara ya Muyinga nayo umugwi wa Messager Ngozi uheruka gutsindwa n'uwo mugwi nyine wa Vitalo ukaza uri gukina n'umugwi wa Interstars umenyerezwa n'umumenyereza Belize Ininahazo nayo umugwi wa Tel Aviv serutse kuduga avuye mu cica cya kabiri utaratsinda n'urukino na rumwe higanwa rikuru ry'umupira w'amaguru mu Burundi Primus League uzoba uriko urakina ku munsi w'ejo wa gatandatu ku kibuga Ingoma n'umugwi wa Mososhuga nawo nyine uherutse kuduga uvuye mu cicaro cya kabiri ukabuza mu kibanza cya 14 ubu tuvugana mu nkino zine umaze kuba ukina mu guserukira igihugu wa Espagne La Roya ku ruhande rw'abigeme umaze kuba umenyesha yuko utazogaruka gukina inkino zabo zica igihugu mu nkino zimirije bakaba bagize bati dugure twamugine impinduka zaje kuba zifatwa nizihagije ku ruhande rw'abakinnyi tuyumva yuko tutari mu mahoro ahari umukenyezi yubashwe ahari ugushigikirwa ku ruhande rw'umupira w'amaguru ku ruhande rw'abigeme ni naho dukina neza bikwiriye ndugure twamugina ibyo bikaba bibaye inyuma yaho uwitwa Luis Labiales atangiye imihoho yo kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Espagne ubwo yaje kuba asoma umukinnyi Jenni Hermoso asanzwe akinira uwo mugwi nyine wa Espagne mu gihe bariko baragyohererwa igikombe cy'isi baheruka gutahukana mu kwezi guheze kwa myandagaro
kuri iyo nkuru y'amakuru y'inkino turangirije ku makuru tutari twabateguriye kuri uno munsi mubanda bashimiye mwese mwashoboye kuyakurikirana nshimire n'abamenyesha amakuru ya BTV bagiye hirya no hino kugira ngo bashobore kuyegeranya ariko kandi no mu buhinga bw'ibyuma mwakoze ibikora inka ndabifurije kubandanya mukurikirana ibiganiro mushikirizwa n'imboneshakure yanyu BTV